Hii ni sehemu ya undugu kubwa sana hapa Somalia. Hii ni sehemu ya urafiki kubwa sana Somalia. Lakini adui kusongoleza defense, muhakisha mumuua adui. Tuko pamoja?
Yes, sir.
Any Al-Shabaab who tries to attack us must die. There is no mediation on that.
Somalia na wananchi wote.